tabarundi turacyafise urufaso uru rufaso nitugongere ko urukundo dukundane ibyatubaye ko kera byatubaye ko kubera kumbure twabuze urukundo kuko urukundo rutuma ukorera umuntu utarobanuye urukundo rutuma ukorera umuntu utaravye amazuru amazuru yo yaranahenda turiko tubyara abana bagororotse umutobuhenge tuzanga wihekuye urukundo rutuma ukorera umuntu utarobanuye ku cubahiro umukuru ukamukorera umwubashe umukunzi haza na mutoya wa wundi atanakumotera neza ubwawe nawe nyene ukamukorera umukunze kujya nyena meze natwegura urukundo abari rwo ruturanga aho turi hose aho dukorera hose uru rukundo rutaraba amazuru uru rukundo rutaraba intara uru rukundo rutaraba imiryango iyo turugira cyagiye no kwiruka nitwari kwiruka gutemana nitwari gutemana nitwari guhunga oya uru rukundo rero rube muri twebwe turubibe mu bacu abana turiko turabyara tubabibe muri uru rukundo ibyo bizotuma twese twumva ko turi umwe hanyuma dukoreranire ibikorwa bike byoroha ndagukorere mu ngabire jyewe mfise nawe ninagushikira uze unkorere mu ngabire ufise twese duhanahane dusange tumerewe neza abarundi tumerewe neza abarundi turahanahane ibyo dufise mu ngabire zitandukanye usange tubayeho neza yahoze ngo bicaye hano rwaratimbye utakizimana n'umushyitsi akugendeye cyane ukora ku kazi nk'ukorera umuntu ariko dukwiye gukora nk'abakorera databuja mukuru kuko burya impembo yiwe irakomeye gusumba impembo baduha izi mpembo baduha n'iz'akanya gato ariko dukorera databuja mukuru azoduha impembo y'ibihe bidashira rero iyo urukundo rutimbye wuzi usanga uri kurakorera abantu oya reka dukore kajya kazi dukora nk'abakorera imana niho bizogenda neza tukagira n'iherezo ryiza na twebwe Yesu yabwiye wa mwigisha ngo nimuzoronka ubugingo mu yandi majambo nimuzokwinjira mu bwami bwo mu ijuru oya si utasambanya zinjira mu bwami bwo mu ijuru gusa oya icyo ni gihagije ushobora kudasambana ukabura urukundo ntuzokwinjira ushobora kutiba ukabura urukundo ntuzokwinjira erega yarabivuze genda ugire utyo ni uzoronka ubugingo budashira tuba abanyasamariya b'imbabazi abaherezi bo n'abalewi bari bananiwe uwo baretse gukorera yari mwene wabo ariko utacyo bapfana yuzuye urukundo akorera abandi ataravye ngo ni umusamariya w'iwabo ngo ni umuki aramukorera ibyo bindi abishyize ku ruhande natwe dusenge kugira urukundo rube muri twebwe turi hano ariko mumfashe dusengere n'abarundi bose uru rukundo rube muri bo urukundo rugwiriye rutarobanura ku kintu na kimwe abo rwatimbanye rwongere runarwuke rube muri bo rugwiriye